cioè sangue sero kira cooperative si agricome ma chambo io se in cooperative di no passo anagricole commerciale fai ma sangue duha agaciro ibivuye mu byimbukwa ukabiha agaciro mu buryo bwo kubihingura kabigurisha ngaha mu gihugu cacu no hanze y'igihugu hanyuma dusanzwe dukora agahimbale wine mu vinyo uvuye mu byamwa ugizwe n'igitoke inanasi n'amasaka n'ubuki aha iruhande murabona yuko dufise niji ivuye mabungo na kirere kaba dufise kandi n'indi nzoga itandukanye no mu vinyo gatoya igizwe n'isongo hamwe n'igitoke n'amasaka hanyuma dusanzwe dukorera ngaha muri meri ya Bujumbura quartier industriel neza na neza kugira ngo habone umanukana ngaha kwa Sioni ku isoko ushitse kuri aha kuri Seni muri Seni uca winjira aho bita muri Jemayi niho dusanzwe dukorera hanyuma tukaba dusanzwe kandi dukoresha gwaruka abajene bashika kuri 52 ku munsi basanzwe bari mu ihinguriro n'abandi basanzwe bakora mu buryo bwo gucuruza marketing kuri tele bashika ku 15 hanyuma rero ibicuruzwa byacu birakunzwe neza kandi biraryoshe ubona ko byitwa agahimba abantu bose babyihereza by'ukuri barahimbagwa bikaca bihurumbirwa rero na benshi intambamye duhura nazo turahura n'intambamye za publicité kuko publicité idutwara amafaranga menshi cyane hanyuma turahura kandi n'izindi ntambamyi z'amambaraje aha murabona yuko twitiza ambaraje nko ku icupa zisanzwe zikoreshwa n'abandi rero turakeneye yuko by'ukuri hoza abagwiza tunga mu gihugu cyacu cy'u Burundi bashobora guhingura amacupa kugira ngo turonke ubudasa bw'amacupa nizo ntambamyi nyamukuru dukunda kuvura mu bikorwa bya misi yose akabijya gusumbije abandi ni umunezero ngene tushikana produit yacu ku bakiriya tunezerewe hanyuma kandi ntidusanzwe dukora kumwe nubwo dukora ibisa n'abandi uza gusanga bitandukanye mu kuryoha hamwe n'isuku by'ukuri yene yabyihageze turayisaba yene by'ukuri yuko yodufata mu mugongo mu buryo bwo gushikana kure amaproduit yacu haba ngaha mu gihugu cacu no hanze y'igihugu mu mbuga mu rukana bumenyi ikadufasha cane kutuvugira hanyuma kandi yene turayisaba yuko nayo yotubera hafi urwaruka rwacu dusanzwe dufise kugira ngo idufashe kubigisha na cane cane dufashanye na yene mu kugwanya amadelikanse juvenile ego